Nā e tū takarere wāna ngā iwi kāinga o te mautere matua o Hawaii, arā ki ngā kore-korenga o te maunga puia o Kīlauea. Nō te rā hina o tēnei wiki tonu, oho mai ai te maunga tupua nei. Kei a Keefe Robinson-Gore ngā whakamārama.
Ka tahi anoa Pele kia hoki mai.
Currently there is flux of people to kind of going to the crater to welcome Pele back into her primary home. But one thing for sure is that we all need to be very cautious.
Kua whakaeto hia te roto puia a kua rere mai te tāhe puia.
Pele has returned to Halema'uma'u, which is the crater in Kīlauea. She which has recently been vacated since the 2018 eruption, the historical eruption that occurred in Puna or the Leilani estates, that created one of the largest flows of our entire generation.
Kua hara mai te Māria Hawaii kia mihi ki tō rātau tīpuna whai a Pele.
The one common reaction that everyone has is that we are all aware of her existence and of her presence. You know, whether you're just a resident of Hawaii, you're aware of it. But if you're a hardened practitioner of hula or of Hawaiian chant and oli and mele, you very intrinsically analyze, observe, and interact with the element itself.
Ko Pele, ko ia te ātua te ahi, te tāhe puia, te oro kōhanga, me te whakangaromanga.
So we can either be fearful of her but primarily we need to be mindful of her of her function, and her function is creation.
Ko Keefe Robinson-Gore tēnei, mo te kārere.